tugushimye kuri umukozi w'umuhanga waraturinze uturinda mu bihe byashize waturinze abarozi bahari uturinda abatugwanya bahari uturinda abatuvuga bahari warakoze nuhabwe icyubahiro dusengeye muri aka kanya abakurikiranye iyobokamana TV ubakize igisuzuguro n'ikimwaro abafite ikibazo cyo kutabyara ubahe kubyara n'abafite ikibazo cyo kudashaka bashake dushingiye